Kwesinye isikhathi abantu banokufisa ukwazi imvelaphi yesibongo sabo. Ake sibheke kafushane ukuthi amabhele aphumaphi. Amabhele kuthiwa adabuka endaweni engamakhilomitha angamashumi amabili eningizimu yomnambithi KwaZulu-Natal endaweni ebizwa ngokuthi ilenge, eduze kwentaba okuthiwa ukhokho wawo uBhele wayehlala ngakuyo eminyakeni engamakhulu amabili eyedlule. Amabhele ayehlakazeke ezinhlangothini ezahlukene eningizimu ne-Afrika, ngesikhathi sezinxushunxushu zezimpi zemfecane, abantu abaningi baphoqeleka ukuba bafudukele ezindaweni eziphephile eningizimu ne-Afrika. Ngezikhathi zezimpi zamamfecane izizwe ezihlakazekile zazivame ukuzama ukubusa labo abasezindaweni ezintsha zashiya umkhondo wokucekela phansi, okwaholela ekubhebhethekeni kwezimpi. Ukuhlanganiswa kwamanye amaqembu, njengamatabele, kanye neminye imibuso eningizimu nezwekazi laseAfrika. Sibonge ukusiboleka indlebe. Ukhona umlando wezinye izibongo kanye nezithakazelo. Vakashela www.izithakazelo.blog.